They call me Melanin Boy.
Bibaho kuza n'umuntu marira warize ukiwagira. Bibaho gukunda umuntu umwe birate sasana nari narike. Uguteye umutima urabusamaza, Mana yakuremye na kimwe yisigarije. Uri sweet, uri sweet, uri sweet, urasosa ma. Uko bukeye uko bwije umbera umwana mwiza ma. Oh ma, danse danse, sante sante, chante chante, oh mana mana. Danse danse, sante sante, chante chante, oh mana mana.
Yuri single, telefone ndisona. Naka message uwona
oya namba.
Wibonera ukunda uzobona bagutesha umutwe. Kujya ntagukunda kujya ntakubesha
iyo mama.
Nzokuryohera z'ubuzima uko nshoboye. Ibibazo bize udahamagaye. Uzonde kure mwiza untererane. Twarimo twarimo pulavi.
Uri sweet, uri sweet, uri sweet, urasosa ma. Uko bukeye uko bwije umbera umwana mwiza ma. Danse danse, sante sante, sante sante, oh mana mana.
One word.